Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya munano kwezi kwa 11 mwaka wa 2019 asanzwe kaje bakunzi mwese ba television connaissance numwe ya makuru twabategura mu Kirundi tugira duhere ku nkuru nkuru yagize agatogwa sarongo y'umugambwe SNL ngo ho bahari umugambi wo kumugandagura ibyo byamenyeshejwe n'umugambwe wiwe asanzwe arongoye mu kiganiro n'abamenyesha makuru co ku munsi wa kane n'izindi ndongozi z'uyo mugambwe ngo zoba ziri ku rutonde murabikurikira muri ano makuru Nayo ihinguriro ry'ibitegwa bizofasha kugwanya ingwara ya malaria ryaratanguye kubakwa mu ntara ya Bubanza uwo mugambi wiswe Eco Village uzotanga n'akazi ku bantu bagera ku ijana. Makuru yajanye n'inkino mumenyereza w'intamba mu rugamba arahumuriza bakunzi b'umupira w'amaguru uko bakinyi bahamagawe ngo babitegurire neza urukino ruzo bahuza no mugwisarukira gihugu wa Centre Afrique werekezo rya 13 mu nyonyo urukino rwo gurondera umugwi izoja mu higanwa rya kane ni mu mwaka wa 2021 reka nsubire ndabifurize ikaze mu kanya ni Donito Dasoko ikaze murano makuru no munsi wa gatanu hugira wa 18 amenyesha makuru bikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo bashizwe mu mvuto ivyabo n'ubu bikaba bitaraja abona ugeze ubu baracyari mu bihero rikuru gibubanza Kamikazi Christine anyesi ndirubusa Terence Mozenzi Egide Harerimana na Adolphe Masabarakiza bafashe tariki 22 gitugutu bariko bagana muri komine Bukinanyana gutohoza inkuru zijanye n'imishamirano hagati y'umugwi n'imigwi yitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano urongoye sense ugwego rugeje kugenzura uko ibinyamakuru bikora amenyesha ko abamenyesha makuru batagifise uburenganzira bwo gushika ahantu hamwe hamwe kurondera amakuru iyo mvugo ya Nestor Banku mukunzi ikaba inegugwa n'abamenyesha makuru reka ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavye
Ugwego rujejwe kugenza umwuga wo kumenyesha makuru CNC mu bisanzwe rujejwe kubaheza uburenganzira bwo kumenyesha makuru ubwo guhanahana amakuru be no guharanira ko ibinyamakuru n'amaradiyo vyokora mu bwigenge ariko uno munsi ugwo rwego CNC rwarataye umurongo rufata intumbero yo guhonyanga uburenganzira bwo kumenyesha makuru uno munsi ugwo rwego rukora ahubwo runigira mu menshi ibinyamakuru n'amaradiyo kugira ntibishobore gukora umwuga wabyo vyigenge mu kiganiro n'abamenyesha makuru urongoye ugwo rwego CNC na Story Banku mukunzi yarubahuza arasigura ingingo ibuze abamenyesha makuru gushaka kurondera inkuru mu bibanza bimwe bimwe
uti haraho bamenyesha makuru usanga batemerewe gushika nyezina aho habereye ikintu kanaka bagomba kumenyesha ibi rero ndabibonamwo imice kubiri abahinga mu bijanye no kuhangana n'ibiza baravuga yuko imbere yuko ahabereye ingorane kanaka batoce bashoka bareka abantu bose n'abamenyesha makuru barimo ngo bashoke bashika kubera iki harawusanga ico kintu catumwe aramugizi wa nabi nimba hari bombe canke iki imwe gaturika ugasanga kumbure ntibaratohoza ngo bamenye ko atazindi bombe zihari akanakarore ntanze ico gihe muramaze kubona ko baca bahakikuza kugira ngo abantu bashoke bisukayo kugira ngo habe izindi ngorane byo ni ibintu bikogwa ahiwacu n'ahandi hose byo bita balisage baca banza kubuza abantu kwashika habaye inyuzurira cyangwa ibihomoka ugasanga abantu bace bagenda bariruka n'ingoga ari benshi n'abanyesha makuru barimo ugasanga kumbura ibyo bihomoka ntibiraheza gutemba ugasanga rero kumbure ubuzima bw'abantu barashobora porashaka kwasigara ibyo ni ibintu bikogwa abahinga bivyo ndabivuze nk'umuntu yabyitse kirazira kucureka abantu bashoke bashika ariko rero bavuze abantu kumbura usanga bagandaga hirya no hino twebwe nka sense twebwe nk'abantu bazi umugi nukogwa turababazwa no gufata nk'ikiziga cy'umuntu ugasanga muri televiziyo bagira icyo bita gros plan bamwerekanye gutyo muze murabe mubi mateleviziyo akomakomeye ku isi nta na hamwe ni hake uzobona berekanye ikiziga cy'umuntu nifukuye mugahi wacu birabaje kubona byarashitse tutiyumviriye nyene kubura tutiyumviriye abafisi imiti mihuha tutiyumviriye abana bashobora kubona ikiziga bagahamuka ibyo rero amategeko agenga ibyo ahari arabuza kwerekana umuntu yitavye imana nabi gucyo bimwe bituma benewe bahamuka canke n'abandi bose bafite umutima rumwe
Umumenyesha makuru Frankaz avuga ko biteye agahinda kubona amajambo nk'ayo ashikirizwa n'umuntu byito kwazi cyece cy'umwuga kumenyesha makuru
Jenny baza yuko ivyo bintu yashikirije ejo ari kugira ngo yisigure kuvyashikiye abamenyesha makuru ba biwacu bafungiwe ibubanza kugira ngo yumvishe abantu yuko ahantu hari ko habera ingwano kw'abamenyesha makuru ataburenganzira bari bafise kugira ngo bajeyo agatinya rero kubivugira kubivuga mu majambo abantu bose bashobora kuvyumva agaca koresha imvugo ifobetse hanyuma kuvuga yuko ivyashikirije yuko ari kuri ngo kubera yavyigiye uwigiye kumenyesha makuru siyo wenyene hariho nabandi bamusumbya cyane banamusumbya no burambe mu kumenyesha makuru ariko badakoresha ibinyoma mu kugira ngo abashikirize ibitegezwa gukogwa n'abamenyesha makuru yavuze ati ahantu hari amabombe ngo abamenyesha makuru ngo ntibategeza gushikayo none umunyagihugu kugira ngo amenye ahantu hari ngorane iyo ngorane kugira ngo ntishobore kumushikira kugira ngo ntaje guhunyanga ivyo bibombe azobimenyesha nande iyo umenyesha makuru atabimenyesheje ikindi yavuze ngo yabivuze mu gifaransa avuga ngo catastrophe jendi baza yuko ngira ngo ivyo yize ashobora kuba yari bagiye ivyo yize kugira ngo avuge ibintu nk'ivyo kuko nk'iyo hashitse ugasanga habaye nk'umuzurira w'amazi bivuye ku mvura yatumye uko abumuzurira hari igihe bishika nka leta yonyene ko akorera leta ari muhemba akabari ari karavugira akabari yavugira nivyo binyoma leta igafata ikavuga iti abanyagihugu kubera habaye umuzurira dutegereza kugira aho tubashize kugira ngo bakavuga bati hari nzira kanaka tubashira ahanaka abo banyagihugu kugira ngo bamenye ico kintu kizobafasha iyo umumenyesha makuru atakivuze mbega vyogenda gute hari ikintu amareta atari makakora avuga ati reka dushireho uburyo bushoboka kugira ngo dushobore kuvugana n'abamenyesha makuru iyo hagize ikintu kibi gishika kugira ngo abamenyesha makuru bashobore gushikira iyo nkuru hakiri kare bayishikirize abanyagihugu atakintu kibi kiraba ikintu abantu bakunda kuvuga abazi ibintu n'ibindi bavuga bati inkuru n'ubuzima iyo rero unize abamenyesha makuru ubunize abanyagihugu ubunize ubuzima
iyo ngende y'urongo essence ngufise ingaruka mbinyishi cyane n'ubunyere dusubiye dukwikira umenyesha makuru Frankaz
bifise ingaruka mbinyishi ya mbere nuko biba bibujije uburenganzira abamenyesha makuru gushobora gushikira ahari inkuru no gushobora kuyishikiriza kandi ubwo burenganzira babuhabwa nibwirizwa shingiro bakanabuhabwa n'itegeko rigenga abamenyesha makuru ikindi cya kabiri nuko abanyagihugu banyotewe kumenya inkuru batazosubira kandi gushobora kumenya inkuru no kuvuga ko ingaruka mbi ya mbere nuko abantu bazoca bagendera ku nkuru zivuye mu bihuha abantu bashobora kwigenza uko bishakiye kubera ibihuha bidatanga inkuru nyayo bishobora gutanga inkuru cy'ikivutu hanyuma ikindi nuko abamenyesha makuru iyo abaye imvugo isa nk'iyo baca bonyene biyima inkuru no kuvuga ko haba ikintu bita mu gifaransa autocensure bacavuga bati twebwe kiriya kintu nidushobora kugikora ugasanga n'ico boshoboye gukora nibagiye kugikora
kuva mu mwaka wa 2015 uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro mu Burundi bwaraho nyanzwe amateka tuma leta ifatira mu gifunsi umugabo wo kumenyesha amakuru yatowe mu nama nshinga amateka n'umukuru w'igihugu arayashira ku igikumu amaradiyo ane yigenga hamwe na televiziyo imwe yigenga byaraturiwe biratokombera abamenyesha amakuru bamwe baricwa abandi barafungwa abamenyesha amakuru barenga ijana bahitamo kunyaga amagara bavuma agashambara barahunga
Thierry Bigirinda vitumu kengurukire twanaiza makuru muri politique mugambo CNL uri yamiriza ubwikanyi niho tegwa rikoregwa abanywanyi buwo mugambwe ngo nokunigira mu menshi uburenganzira bwo gukina politique ikaba yavuzwe kuruno wa kane na Terence Manirambona muvugizi uwo mugambwe akaba hari mu kiganiro yahaye bamenyesha makuru. Terence Manirambona arongera agashira ahabona umugambi uri kurategurwa n'ubutegetsi ugamije kwica no gufuga indongozi za CNL wereye kurongoye uwo mugambwe agato rwasa tumukurikire
imvo yari no tangazo nukugira twiyamirize twongere tumenyeshe abarundi n'amakungu iryo totezwa ridasanzwe kwa nywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'iyugagwa ry'urubuga rwa politique bimaze gushika ku rugero rurenze muri kino gihe twimirije amatora bigaragara ko abakora amaroregwa ari muri rusangi bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe na bamwe mu gwaruka rugukwira umugambwe uri ku butegetsi umugambwe CNL n'abanyanyu babo barakorerwa ubwoko bwose byihohoterwa amaremere ntanya teyisoni iterabwoba gukubagurwa ku mubiri no mu majambo gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko muri make ni nkuru higi ruriko rukorerwa abanywanyi ibyo bigatuma twemeza ko hoba hari umugambi wo kwica indongozi n'abanywanyi b'umugambwe CNL mu ntara zimwe z'igihugu uravye igwirirana ry'amaremenhanya gufatwa by'agasakisaki hamwe no gupfungwa bikurikirwa no gucigwa imanda z'ikibiriraho canke za gihutihuti ku banywanyi b'umugambwe CNL
agateka kazina muntu gaterezwa kubahirizwa mu gihe cy'amatora ni muri yo numero umugwi CNIDH ujeje agateka kazina muntu mu Burundi wateguye inyigisho zizomara iminsi ibiri izo nyigisho zikaba zihurikiyemo abo mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike anatore bacana muho umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNIDH amesha ko abarundi bo kwizera ko uwo mugwi witayeho ibibera mu gihugu kurikira
wakoranije abigenga batari mu bya politiki kugira tubigishe neza ukuntu bazokwifata hageze igihe cy'amatora kugira bazibamenye ukuntu bakurikirana ngena amatora ariko aragenda hakiri muri kampanye amatora ariko araba canke yaheze kugira bagume bakurikirana kw'ivyerekeye agati akazi na muntu atawurenganywa abarundi cyo bodizera ko nuko icambere na mbere bacu bamenya ko uyu mugwi ugejwe ivyagataya kazi na muntu witaho ivyereke ubuzima bwose bw'igihugu n'ibintu vy'amatora twebwe muri komisiyo y'iwacu dufata ko ari kintu gihambaye abarundi rero bamenye ko amatora agiye kuba tuzobikurikirana ari naco gituma twahamagaye abo bari mu migwi itarabi za politiki yo migwi yigenga kugira baze babidufashemwo
rero yabwiye mucamakeza no makuru mu ntara y'ububanza hatangujwe ibikorwa by'ukubaka ihinguriro ry'ibitegwa bizofasha kugwanya indwara ya malaria akaba ari umugambi bise Eco Village uzotanga akazi ku bantu bagera ku ijana ibyo bikaba byavuzwe na Pascal Nyabenda mukuru w'inama nshingamateka ku munsi wa kane aho yararamutse atanguza ibikorwa vyukubaka iryo hinguriro. Pascal Nyabenda avuga ko malaria igiye kugwanywa mu Burundi hakoreshejwe imiti kama
ikibanza kizanye n'umugambi mwiza umugambi ahanini ushingiye kugwanya indwara ya malaria dukoresheje imiti kama ya hano mu gihugu cyacu ugambere murumba yuko ari umugambi uje kugira ngo tugire amagara meza ibyo bazohingura hano muri kino kibanza bise Eco Village nibyo bizoheza bigafasha kugira ngo tugwanye malaria ikigira kabiri utanga kazi hazoba abakozi bashika nk'ijana aho barashobora kuzorenga bizovana n'ingere umugambi ugenda utera imbere ni ukuvuga rero yuko tubaye turareka gutanga akazi hazoba no kwakira ibyo mwebwe aha niho nagomba gushimangira cyane bavukanye mwaje hano muri mu mashyirahamwe ngira ngo atandukanye muri ya makoperative arita rashingwa muri kino gihe kugira ngo mwumve yuko hari ikindi kintu kije cyongera cyahora bikogwa na cyane cyane kigiye kubegera hano mu ntara ya miti basokuru bakoresha erega no kumenya ko imbere yuko ubuhinga bwa none buza imbere yuko imiti y'ikizungu iboneka no kumenya neza yuko abarundi bari mvura abarundi bari bafise ibiti imiti itandukanye ibyatsi bitandukanye byabavura ibi binini mubona biza mu ducupa bitaraboneka none ibyo byagiye erega gacari nga
imbere yo gusozera ano makuru abakinyi bahamagawe mu mugwiserukira gihugu intamba mu rugamba ngo biteguriye neza urukino ruzobahuza no mu gwiserukira gihugu wa Centrafrique ugenekezo rya 13 mu nyonyo urukino rukaba ruri mu ntumbero yuko haboneka umugwi izoja mu higano rya kane ryo mu mwaka wa 2021 ibintu bishikirizwa na Olivier Nyunge ko menyereza w'intamba mu rugamba yavugiye mu kiganiro haya bamenyesha makuru ku munsi wa ne Olivier Niyungeko akabivuga afatiye kukungene hongerejwe abantu mwitunganywa ry'abasanzwe batwara umugwi serukira yugu kurikira Olivier Niyungeko numenyereza w'intamba mu rugamba
wabonye tuzotangurira ubwo kiningene turuteguye abakinyi twara batumye ko turagerageza kongera amande ba staff kujya twari twayivuze ko hajya turakina mu kibuga mugara kene banze kibuga harakeneye abakinyi bacu nyine tubagirira suivi kugira dushobore kuraba ko dushobora kuronka insinzi mu kibuga ni integuro y'ibintu birebire mugani ibaze ko byose birateguwe ikindi naco n'urugendo rwabaye gujumbura tuzofata urugendo ejo tari ku 8 saa 4 saa zine zo mu gatondo twerekeza Nairobi niyo tuzohurira n'abandi bakinyi azo bavuye mu hingo yijya no hino hanyuma mu byerekeye imyiteguro naho twaravuga ko dushitse hari abantu twatumye intumwa zishika hariya kuraba inkine twategura imyiteguro izoba nibaze ko izoba atari imyiteguro izoba ikomeye cyane aha nije n'abavuga ati umukinnyi wese urinze umutuma ko atari uko bimuvuye ko arashobora gukina kandi ubu twavuze ubu ntimuze murabe ngo urivyo wenyine oya ubu navuze staff ijya mfise no mukugira list tuzokwicara hamwe uno munsi mukabona ekipe igize resulta ntuzorabivi muraraba bajya bose turi kumwe
ikuru niyo nkuru ivugwa mu bijanye n'inkino tushe dusozera ko makuru twabatsigira kuno munsi wa gatanu ufata kanyenda wa kenguruke mu Marco muradukurikira naho butaha